wacu Yesu Kristo muri kumwe na Eric Manirambo na pasteur umurongozi w'ishengero Grace Community Church mu Burundi rikorera mu Kanyosha. Rero nagomba ndabaramutse hama tuyage amajambo y'Imana, nagomba tuyage ku gitabo cy'Abanyefeso. Ni gitabo kimwe mu vyete Paulo yanditse yandikira amashengero ari muri Efeso. Ni cyari cete cyandikiwe ishengero rimwe, ariko cyari cete cyagiye muri Aziya hose. Rero iyo Efeso hari ahantu hari amashengero intumwa Paulo yatanguje. Rero niho mu nyuma Paulo adahari atarabandikira makete yo kubatera intege, yo kubafasha mu nyigisho zindi zariko ziraba. Rero iyo Efeso cyari gisagara kinini gikoreka mu rudandazwa runini, harimo n'ikigirwamana n'inzu y'ikigirwamana cyitwa Diana. Abantu bava ku isi yose baza kuraba, kigaca gituma mu nyuma kubera amafaranga yinjira n'urudandazwa n'ibindi, bica bituma muri icyo gisagara habaho n'inzu y'ububiko cyangwa no kwita ibanki nini ku isi yose. Rero gica kibi gisagara gikorekamo ibikorwa byinshi by'amafaranga by'urudandazwa, n'abazana ibigirwamana bavuye hirya no hino bakaza kubidandaza ngaho. Abanyabwenge abo bita abafilozofi baba benshi, haba ingoro, haba ibiyago, haba ahantu abantu bahurira bagaharira iby'Imana zizwi n'izitazwi. Niyo bica bituma ishengero ryo muri Efeso rigira ibibazo byinshi mu gutahura icyo ishengero riri n'icyo Kristo Yesu ari. Rero iri kete Paulo yandikiye amashengero muri Efeso yari karabafasha gutahura icyari cyo ishengero canke umubiri wa Kristo. Rero muraza kuraba ibi bice byose byo mu Banyefeso, turaza kubiganira ko hariho nabandi bakozi Imana bazobandanya. Ngira mvuge ku gice cya mbere, Kristo ariko arerekana ingene ishengero ari umubiri wa Kristo. Iryo shengero rero ko ari umubiri wa Kristo, rero Paulo atatangura kubereka ibyo ari byo. Muraza kumva ariko aravuga ku byerekeye imigisha. Turabona mu Banyefeso ariko avuga ibyerekeye imigisha kubera iki? Hari kwakorekwa ibintu byinshi, hari amafaranga, urudandazwa, abantu bavuye hirya no hino bose baza muri icyo muri Aziya aho muri Efeso. Rero abakirisu abari barakijijwe baca bagira ibibazo byinshi gutahura iby'umugisha, iby'ubuzima, kwiruka inyuma y'ubuzima, kwiruka kurondera, bakabona yuko borondera ubuzima n'umugisha, baca barahusha icyari cy'umugisha bakawita amafaranga n'ibintu bifadika. Rero nagomba ntangure ku gice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Yari karabaramutse ati Paulo nagizwe intumwa ya Kristo Yesu nuko Imana yabigomvye. Ndabandikiye abera bari muri Efeso babizigigwa bo muri Kristo Yesu, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Icyo ni igice cya mbere cy'indamukanyo ariko aramutse amashengero yose. Nicyo gituma mubona atavuze atashoboye kuvuga ko ari ishengero rimwe. Ni tete cyari cyandikiwe amashengero yose ari muri Aziya muri Efeso. Umanutse rero ku murongo wa gatatu, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Rero Paulo atatangura kuri uyu murongo, umurongo wa gatatu, atatangura rero gusigura icyari cyo umugisha. Arabereka icyari cyo umugisha. Ariko arabereka icyari cyo umugisha, Paulo atabwira ati Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa. Yatanguye avuga Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariko arabereka isoko ry'umugisha. Isoko ry'umugisha si ibintu bifadika twiruka. Ibi bintu bifadika tubona, ibintu, amafaranga, amazu, imiduga, amahera muri banke n'ibindi, ni vyamwa bizana bivuye mu mugisha. Rero isoko y'umugisha ni iki? Paulo atayereka Abanyefeso, atangura kubabwira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Arababwira ati iragahezagirwa,
aha yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemano ho mu ijuru muri Kristo acabereka ku iyo mana ariyo soko ry'umugisha abwira ati shengero mashengero y'abanyefeso ibiriko biraba urudandazwa ruba amafaranga muri ko muri ruka inyuma yavyo ntatwara imitima yanyu muyikure ku isoko ry'umugisha ariko imana y'umwami wacu iragahezagirwa ijambo guhezagirwa ni ijambo ry'ikigiriki risobanura kuvugwa neza risobanura gushigwa hejuru amahoro amagara meza umunezero kuba widegemvya kuba ufise igikundiro igitinyiro no kuba ufise intahe no kuvugwa neza ryacu avuga ati imana y'umwami wacu Yesu Kristo iragahezagirwa yaduhezagiriye sinzi ko muri ko murumva ya majambo iragahezagirwa yaduhezagiriye nduvuga ngo yoyo niyo yaduhezagiye no kuvuga niyo ituvuga neza niyo nyene mugisha niyo soko y'umugisha niyo nyene amahoro niyo nyene buzima niyo nyene mwidegenze niyo nyene ubwiza niyo nyene cubahiro niyo nyene ubushobozi ni imana mu kiganza cyayo hariho byose rero Paulo acabigisha isoko y'umugisha ni imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo rero iragahezagirwa nimba ijambo guhezagirwa cyangwa umuhezagiro ari ijambo risobanura kuvugwa neza abwira abanyefeso nimuhayagize ikindi kintu na kimwe ariko muvuge neza mutazire muhimbaze iyo mana yaduhezagiye imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru ariko arabwira bayihezagire bayivuge neza kuko ariyo ngo yaduhezagiye imihezagiro yose atsaza muri mu gice cya kabiri Paulo atabereka umugisha aho twawuhezagiriwe uyo mugisha wo kuvugwa neza w'amahoro w'umunezero wo kugubwa neza w'ubwenge w'ubushobozi ariwo mugisha aravuga ati biri muri Kristo warizeye Kristo ukamwakira uba urumunyamugisha uba ufise umugisha kuko uyo mugisha w'Imana yarawufashe iwushira muri Kristo Yesu Imana yarafashe umugisha wose iwurunda muri Kristo atababwira ati nitwahezagiriwe muri byo bigirwa mana mu bintu dukora n'ibintu twiruka inyuma kuko urashobora kuba warize amashure ukabura ubwenge mu nyuma ukamagara kagukika ukabura akazi ufise amadiplome meza cyangwa ibintu bigahomba ntibiso ariko aravuga ati umugisha wose uri muri Kristo Imana yawurunze muri Kristo kubera iki muri Kristo ndaza kubabwira imigisha munsi yaciye ababwira ubwa mbere yatoretse ku isoko y'umugisha ari Imana se umwami wacu ubwa kabiri arababwira ati muyihezagire muyitazire iragahezagirwa muyihimbaze ubwa gatatu iti atubwira Paulo aho Imana yabitse iyo migisha tubwira ati iyo migisha yayibitse muri Kristo Yesu rero twebwe iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu nyumve neza uba wakiriye pake yose Bibiliya niko yabivuze ngaha mu kirundi ngo imihezagiro yose y'impwemu. Nuvuga ndi wakiriye Kristo urakiriye Yesu. Uko wakiriye Yesu rero wakiriye pake yose y'imigisha y'Imana yarunze muri Kristo. Yarayiduhezagiriye ngo yose y'impwemu. Ataramanuka rero kuyivuga neza. Ku murongo wa kane nkuko yadutoranirije muri we. Iwo n'umugisha wa mbere w'impwemu mu nyumve neza. Nikovuga imigisha y'impwemu hari iyo umubiri hariyo ni y'impwemu mugabo habanza iy'impwemu uronse umugisha w'umubiri utagira umugisha w'impwemu ni nkuko ufise umuduga udafata frein ni nkuko ufise umuduga umwanya wose uragonga imoteri umwanya wose frein iracika rero umugisha w'umubiri urashobora kugutwara nabi kandi urashobora kuronka uyo se umugisha uronka abakijijwe gusa numugisha w'umubiri urawuronka ushobora kuhabwa n'umuvyeyi yakuvyaye ushobora kuhabwa n'amashure yawe ushobora kuhabwa n'urudandazwa rwawe uwariwe wese yo uronka umugisha w'umubiri ariko urose umugisha w'umubiri utararonka w'impwemu hazoba ikibazo umwanya uwariwe wose naho ava muri iyi si atakibazo cyahabaye bizobabaza nk'uko Yesu yabivuze kujya mu muriro ugahomba byose atavuga rero ati hari icya mbere yaradutoranije uyu n'umugisha wa mbere w'impwemu yaradutoranije numugisha uvuga twaratoranye turabaye shwazi mu gifaransa umugisha wa kabiri atavuga ati ngo tube abera tutagira agasembwa numugisha ko abamwakiriye Yesu yabagize abera yaratwejeje aradutunganya mu buryo bw'impemu uno musi turabera imbere y'Imana nta gasembwa dufise umugisha ugira gatatu atavuga ati ngo kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo tumaze kuba bera yatugize abana bayo twarabaye adopté nous sommes les enfants adoptifs ubu turabana turi muri mituwere y'Imana turanditswe turabaraganwa na Kristo twacitse abana b'Imana hajya Yesu avuga ko ari umwana w'Imana mu Baroma avuga ngo ni imfura mubavu muri bene se benshi uwakiriye Yesu wese yatsitse umwana w'Imana numuraganwa na Kristo uyo numugisha w'impemu ugira gatanu kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye muwo ikunda ubwa gatanu yaduhaye ubwiza bw'Imana la gloire de Dieu de doxan ni mu kigiriki n'ubwiza bw'Imana umuntu wese ari muri Kristo yaramuhaye ubwiza bw'Imana ubwa gatandatu ngo muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe niko guharigwa ibicumuro vyacu nkuko itunga ry'ubuntu bwayo riri ubwa gatandatu uwundi mugisha w'impemu twarahariwe ivyaha vyose twaracunguwe nubwo ngo tugenda twidegembya kuko imbere y'Imana ngo twaracunguwe mu maraso yiwe uyo numugisha wa gatandatu wo mu buryo bw'impemu nico gituma abakristo n'abantu bategezwa kuba banezerewe bahimbawe atajwiri bagiriza ikibi kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo numugishwira gatandatu twaracunguwe turi muri twebwe ntajwiri twagiriza ikibi uwitsenda ngo itwati yibanga givyigomba nkuko vyahimbaye ibigabiye kera muriwe vyingene izogenza vyose gihe gikwiye gishitse gukoraniriza vyose muri Kristo ibiri mwijuru nibiri mwisi nubwo ngo ubwa nyuma yaraduhaye ibanga amaze kuduha ibanga iryo banga niryo yaduhaye ryo kwikorera ubwa munyuma avuga ati ngo ibintu vyose ngo azobishira munsi y'ibirenge vyiwe ngo kuba muri uwo kwaduhesheje gucika ishamvu yayo twashiriweho kera nkuko iyo yabigabiye ikora vyose nkuko imigabo yo mu mitima yayo iri kuzoba abo guheshwa icubahiro ubwiza bwayo nakivuze ngo muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri n'iryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu mumaze no kumwizera nico mpemu yera yasezeranywe niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo abo Imana yaronse ibacungure ngubwiza bwayo bushimwe ikigirandwi n'umwandu yatsi yadore rundi mugisha w'impemu bakundwa no batumirira mu mwese avuga ati umwandu ariwo mpemu yera ngo abe ingwati ahantu ndahakunda cyane gose aca duha mpemu yera kugira ngo abe ingwati ingwati ni ukuvuga iki iyo umuntu agiye gukwa hariho impeta atanga ijya meta atanga ni ngwati aba yatanze inkwano ijya nkwano niyo ngwati ijya meta nayo ni kimenyetso cuko natanze ingwati nibarama umukobwa nakoye ariko nzogaruka kumutora ndamu tugende tugire nubukwe mu mico imwimwe yo muri Afrika hari ahantu inkwano utayatanga yose uje gukwa utanga igice cyangwa sinzi ibiharuro bingahe kwijana mugabo uzogaruka gutora umukobwa uzanya yasigaye yose hari n'ahandi udaheza ugumutanga ugumutanga rero ingwati ni ikintu utanga kugira ngo ikintu waguze cyangwa ikintu uzoza gutora kigwatirizwe kigumeho kizwi yuko ari gwawe uca utanga n'impeta rero Yesu amaze kudutungura aca duga mu ijuru agiye mu ijuru avuga sinzobasiga nk'imfuzi n'umugisha w'impemu ukomeye aca dusigira mpemu yera rero mpemu yera atsaza nk'ingwate uno musi shengero nabwiye ko manyefeso yo kwabwira icyari tishengero tuca tugumana mpemu yera aguma muri twebwe agendana natwe niwe aturongora twigisha dushoboza dukomeza aduha kwihana aduha kugaruka iyo twataye umurongo aduhishurira amabanga ni ingwate n'umugisha w'indwi ukomeye wo mu buryo bw'impemu aho rero ko aragerageza kubereka isoko y'umugisha aho mugisha uzanana naho mugishuri ibyo byose ndwimvuze ni migisha y'impwemu iri kuwakijijwe wese rero umuntu wese uri kuranyumviriza wakijijwe umenye ko iyo migisha iri muri wewe utarakizwa naho busa umugisha w'umubiri ndagutumirira kwakira Kristo kugira ngo iyo mugisha w'impwemu utagugwa n'amafaranga udatangwa na diplome udatsi atari iragi ry'umuryango gusigira wizere Kristo kugira ngo uronke uyo mugisha w'impwemu usumba w'umubiri kandi uyo mugisha w'impwemu nababwiye nuhoraho w'umubiri tuzosiga ariko w'impwemu nuzohoraho kandi uzojana natwe igice cya kabiri cyo kuri ivyo Paul ariko arababwira ageze kubabwira umugisha ageze kubabwira umugisha wari wo ahuzanana ahuri ingene turonka niyo migisha yose y'impwemu ataramanuka rero gice cya kabiri cyo kuri iki gice cya mbere atangura kubabwira isengesha abasengera ngo nico gituma nanze numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda bera bose abanyefeso barakunda Imana bagakunda narabera gusa bariko baravangirwa n'ugo rudandazwa n'amafaranga yarahari nkuko ivyo byo byose no mugiye cyanone abantu bashobora gutwagwa n'ibintu by'ubuzima ugasanga abantu ntibakinywana n'Imana kandi bakunda Imana suko abantu bose batwagwa n'ibintu batabakunda Imana babakunda Imana ariko ubuzima bugahinduka ivyo turondera bikahinduka Paulo tarabwiye ati maze kumva ivyo ngo simengeshanya kubashimira Imana ngo mbahoza mukanwa uko sense nagira tuje mu isengesho yasengeye abera ndarikunda cyane ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mukuyimenya ndakunda ngo muguhishurirwa ni jambo akuna gukoresha elimination ni jambo gitwa ni mu kirundi bakoresheje jambo guhishurirwa ariko ni jambo kumurikirwa avuga ati Imana data wa twese ibamurikire imitima yanyu ibamurikire nuko uvuga iki ihishurirwa Imana yararitanze iri jambo ry'Imana bibiliya ni jambo Imana yaduhaye kugira ngo riturongore ni ihishurirwa Imana yaduhaye acavuga rero ati Imana yo mwijuru ibamurikire iryo ihishurirwa yaduhaye ijambo ry'Imana yahaye abana b'Imana mwe muyera tumurikire kugira ngo turitahure ataramanuka ati ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ivyo ari byo mumenye nitunga ry'ubwiza bw'ishamvu ifise mubera bakundwa muri Kristo Paulo yacu atangura gusengera ba bantu yababwiye iby'imigisha y'impwemu arageze yo kubabwira ati reka rero mpwemu yera umwe mwahabwa nk'ingwate Imana ibamurikire nimwasoma aya majambo y'Imana mumurikigwe kugira ngo mushobore kumenya ubutunzi ngw'ishamvu ry'ubwiza ubutunzi yabitse mubera abera abakijijwe n'abantu bafite ubutunzi bukomeye muri bo barafise mpwemu yera barafise ingabire zamu barafise guhishurirwa no kurongorwa n'Imana barafise ubushobozi amaraso ya Kristo imbabazi kwezwa gutunganywa guhishurirwa iby'Imana igomba niyo yaremye atavuga ati ngo rero mpwemu Imana ibamurikire kugira ngo mushobore guhishurirwa les richesses ubutunzi Imana yabashizemo abera yarabashizemo ubutunzi bwinshi cyane ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera nk'uko kwa gukora kububasha bw'ubushobozi bwayo kungana 19 cyabwira ati nimuhishurirwe gusa ubutunzi mufise ariko rero mugendere mubone n'ubushobozi Imana yabahaye abantu bakijijwe bari n'ubushobozi bukomeye cyane hari ubushobozi bwo gukiza indwara gusenga indwara zigakira mu izina rya Yesu hari ubushobozi bwo kunesha icyaha bene data icyaha niyagira umuntu yihaya kwanesha icyaha mu nkomezi ziwe nubwo bushobozi Imana yatubitsemo buduwa kunesha icyaha turi mu isi y'ibyaha turi mu isi yuzuye ibyaha turi mu isano hose hari ibintu bibi mbwa ngubwo bushobozi mumurikigwe mushobora gutahura no kumenya ubukorera mubera ugasanga umuntu yari umunywara umugi yari umwimboregwa yari umusambanye yari umusuma yari giki ibintu byose bipfuye byari ndagutakiye muri we mbwa ukabona mu mwanya wa minota 30 umuntu yizeye Kristo agahinduka ikibano mu rugo agahinduka ahari ku kazi agahinduka ukibaza ngo ni ibintu bizofata isomene indwi zibiri zitatu mbwa mukabona umuntu arabandanije arahindutse umupapa mwiza, umumama mwiza, umwana mwiza, agaheba byose. Siwe hari ubushobozi bw'Imana. Pawulo yuko arabasengera ati ibyo bigirwamana babereka ibyo bya Diana n'ibindi n'amafaranga n'amafilozofiya ariko arakoreka aho hantu. Pawulo abwira ati nta na kimwe gishoboye guhindura umuntu, ariko ngo mwemu ngo akorera muri mwebwe ari n'ubushobozi. Ubwo bushobozi rero bukorera muri mwebwe abakristo bakijijwe, ariko arabwira abanyefeso ari bushobozi bukorera muri mwebwe. Nubwo ya mpemu yera rero, wa mpemu yera niwe bushobozi budukorera mu kunesha, kumenya, bukaduha n'ubwenge. Ugasanga umuntu asigaye akora ibintu neza ko yarakijijwe. Umurongo wa 20 ngo uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamubyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru imushize hejuru cyane. Ariko atubwira ati nimunyumvirize bakundwa, bwa bushobozi bwamanuka ikuzimu bukurayo Kristo Yesu. Ubwo bushobozi Kristo aduze nibwo yarungitse. Uno musi wera wese, umuntu wese yakijijwe, bwa bushobozi bwakuye ikiziga Yesu, Kristo arazuka. Nibwo bukorera mu bera, nibwo budukoreramo, nibwo budushoza, nibwo butwambika inkomezi zo kubaho muri iyi si, nibwo budushoboza kugenda neza. Rero nibwo bukorera muri twebwe. Aca tubwira ingene Kristo imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. 23 kandi yamushikirije byose ibishyira munsi y'ibirenge byiwe, kandi muha ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba byose. Nijyo mubiri wiwe unengesera byose hose. Bakunda muri Kristo, mumvirize natanguye ndababwira ku igice cya mbere yari kwagira abereke ko ishengero ari umubiri wa Kristo. Yerekana umugisha uva ku Mana, duhimbaza Imana. Uyo mugisha uri muri Kristo, atarawutwereka w'impwemu, mu nyuma atarabereka ingene ariko arabasengera bahishurigwe, bamurikigwe. Uno musobanuro baratubwira ngo bahishuriwe, nta muntu ariko arahishurigwa ibintu bishasha Imana itaduhaye. Ihishurigwa ryose Imana yararitanze. Uno musi turamurikigwa, uko umurikiwe umenya gishasha. Ni nk'uko ujya mu cyumba ukabona ibintu biriyo, hari bitanda, hari ibindi. Wajya mu kindi cyumba ugasanga hari ububati, wajya mu kindi cyumba ugasanga ni igikoni, wajya muri salon. Rero tugenda turamurikirwa ibintu Imana yaduhaye byose. Ntiyagira umuntu ababesha ngo yahishuriwe bishasha, ngo azanye ihishurirwa rishasha. Nahishurirwa rishasha Imana yaravuze ngo uzokongera ko Imana izomwongera ko ibihano, uzokura ko Imana izomukura ko kumugabana. Nacyo twongera ko, ariko dusaba Imana itumurikire tumenye neza ibiri ngaho. Aca tweka rero Kristo ko Imana yamushize hejuru ibintu byose. Bakundwa muri Kristo, Kristo Yesu ngo Imana yamushize hejuru ya byose, abakuru bose, amazina yose, ngo atari iby'ubunyene gusa ariko n'ibihe byose. Umurongo wa nyuma cyaheza avuga ati ngo 22:22 kandi yamushikirije byose ibishyira munsi y'ibirenge byiwe, kandi muhishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba byose. Nagira ndabwire bakundwa, Kristo rero ni umutwe w'ishengero. Ya migisha yose, bya bintu byose duhishurirwa biri muri Kristo. Uyo Kristo ni umutwe, ishengero niwe Kristo, niwe mutwe waryo. Rero bakundwa muri Kristo Yesu, nagira ndabatumire kumva ko turi mu ishengero. Iyo icyo kintu cyose tuza kurondera cyitwa umugisha kiri mu ishengero. Uno munsi mwemu mbi zirakoresha abantu bagahindagura amashengero. Hari abari mu ibarabara, hari abanavuga ngo basenga muri Eglise Internationale cyangwa Universelle, bavuga ko bari yose basengera aho babona bose. Utegezwa kuba uri mu ishengero aho ubarizwa, aho uzwi, aho urongoregwa, aho mwemu yera kuza ushinga ibirenge. Nagomba ntumirira abantu bareke guhangayika no kuruha, ariko ishengero ni Kristo Yesu. Imigisha yose yugaraniye muri we ngo niwe mutwe w'ishengero. 23 nijyo mubiri wiwe, ishengero n'umubiri wa Kristo, we n'umutwe, ariko ngo nijyo mubiri wiwe unengesera byose hose. Nagomba ndagutumire rero bakundwa muri Kristo, muvi igitabo cy'Abanyefeso kiraryoshe cyane. Aratubwira imigisha yariyo, aratubwira Imana ko ari yo nyene byose. Tuyitazire, tumenye umugisha uva muri yo, tuyihimbaze, iwubika muri Kristo. Iratwereka iyo migisha yose, kugororoka, gucika abana b'Imana, guharigwa ibyaha, kugira ubwiza, kugira ishamvu muri we. Atubwira ingwate ari yo mpemu yera. Mpemu yera rero ni ingwate akora byose. Iyo ngwate azotumurikira dushoboye guhishurirwa tumenye ibiri muri Kristo, tube muri iryo shengero ariyo mubiri wiwe. Umwami Imana abahezagire. Mwari kumwe na Pastor Eric Manirambona, ndongoye Grace Community Church mu Kanyosha. Umwami Imana abakomeze abahezagire. Twari kuri BTV, mubandanye mudukurikirana televiziyo yacu dukunda, kandi bahezagira aho muri bose. Umwami Imana abahezagire.